Now by the way, go charge six shika. Chuchuki dance, baraka tunashika. Shatani ako down, tunamzika. Hapa tuto dance, jasho itatiri. Tuwane zaki tambo.
Yema.